kukunye izinto zenzeka ngokukhulu kusheshe. Kodwa udokotela bathi sengigula kakhulu. Kakhulu lokho kungangokuthi ngeke ngisaphinde ngibone. Umalume wakho uyena osekunakekela manje.
Malume, ulali.
Kanti futhi ngimnikile nemali yokuthi
yena mfana
akuhambise isikole.
Malume, ikuphi?
Tshintshile.